Sombulula esi sibalo esilandelayo. U-27x onyuswe ngo-6 wadityaniswa no-125. Ukuba siyasijonga esi sibalo, siyasibona ukuba sinika umdla nyanyana. Yaye, masijonge enye indlela. Indlela ekhethekileyo esinothi sizame ukufumana ubudlelwane phakathi kwayo nesi sibalo sethu. Yinto nje esihleli siyazi, kodwa masiyenzeni kwenzele sizobona le nto ndithetha ngayo. Ukuba uno-A onyuswe ngo-2, uthabathe u-AB adityaniswe no-B squared. Emveni koko uphinda-phinde loo nto leyo ngu-A odityaniswe no-B. Masijonge ukuba sofumana ntoni. Ndifuna unibonisa le ndlela ikhethekileyo singathi sizame ukuyinxumanisa nesibalo sethu. Sizothi ub umphindaphinde ngo-b squared sofumana ub cubed. Ub umphindaphinde ngo-ab sofumana u-negative ab squared. Ub umphindaphinde ngo-a squared uzofumana u-a squared ophindaphindwe ngo-b. Masiphindaphindwe ngo-a ngoku. U-a umphindaphinde ngo-b squared sofumana u-a b squared. Sibeke kulaa ndawo ingqamani namanani ano-b squared. U-a ophindaphindwe ngo-ab sizofumana u-negative a b squared. U-a ophindaphindwe ngo-a sofumana u-a cubed. Ujongile nje uyabona ukuba sino-a squared ophindaphindwe ngo-b no-negative a squared ophindaphindwe ngo-b. Siyahlabana ezo izinto. Sakugqiba sibe no-negative a b squared udibanise no-a b squared nabo bayahlabana. Sishiye ke no-a onyuswe ngo-3 odityaniswe no-b onyuswe ngo-3. Enye indlela esingathi sicinge ngayo esi sibalo kukuba sithi ukuba sinikwe u-a onyuswe ngo-3 wadityaniswa no-b onyuswe ngo-3, singathi esi sibalo sisombululwe ngokuba kuthiwe kuvulwe izibiyeli, kufakwe u-a odityaniswe no-b, kuvalwe izibiyeli, aphindaphindwe ngu-a onyuswe ngo-2, uthabathe u-a no-b, adityaniswe no-b onyuswe ngo-2. Ukuba uyajonga, ukuba unamanani anyuswe ngo-3, ungathi uwasombulule ngolu hlobo. Masijonge ke ukuba sinayo na ubudlelwane phakathi kwale ndlela yethu sigqibo yenza ikhethekileyo nesibalo sethu. Ukuba uno-27x to the power 6, siyayazi ukuba u-27 angabhalwa njengobani? Angabhalwa njengo-3 onyuswe ngo-3. Siyayazi ukuba u-x to the power 6 angabhalwa njengo-x to the power 2 onyuswe ngo-3. Loo nto ithethe ukuba sizovula izibiyeli sibhale u-3x squared. Iyonke loo nto siyinyuse ngo-3. Siyazi ukuba u-125 uyafana no-5 onyuswe ngo-3. Masijonge ukuba sifumana kanjani ukuze sicacelwe elaa nani lethu lisekuqaleni. Le nto ifana nokuba uthi 3x squared umphindaphinde ngo-3x squared umphindaphinde ngo-3x squared okoko kathathu. Uzode ufumane bani? Uzofumana u-27x to the power 6. Okanye ungenza u-3 yedwa. Uthi u-3 uphindaphindwe ngo-3. Le nto ithetha uba u-3 umphindaphindwe ngo-3 kathathu uzokunika u-27. U-x squared umphindaphindwe ngo-x squared kathathu uza kunika u-x to the power 6. Ndiyathemba ukuba inicacele le ndawo bendizama uyicacisa abahlobo bam. Ngoku siyayazi ukuba sinalaa ndlela yethu ikhethekileyo yaye singazama ukuyisebenzisa apha ngoba siyabona ukuba amanani ethu omabini anyuswe ngo-3. Masijonge ukuba soyibhala kanjani. Esi sibalo sethu silingana no-3x squared. U-3x squared umele u-a. U-5 wethu umele u-b. Masibhale ngalaa ndlela yethu ikhethekileyo. Sizoba no-3x squared adityaniswe no-b, u-b wethu ngu-5, sivale izibiyeli. siphinda phindwe ngo a squared. Lolo ithetha ukuba siphinda phindwe ngo 3x squared ophinde wanyuswa ngo 2. Masiyibhale ngolu hlobo. Masijonge le nto ingu 3x squared onyuswe ngo 2. Loo nto izosinika u 9x onyuswe ngo 4. Siyobhala pha kwisibalo sethu. Sithabathe u-A ophindaphindwe ngo-B. Loo nto ithetha ukuba sizawuthabatha u-3 ophindaphindwe ngo-5 osinika u-15x squared. Sakugqiba sidibanise u-B onyuswe ngo-2. Siyamazi ukuba u-B ngu-5. Loo nto izosinika u-25. Xa sisithi u-B sithetha laa 5. Ngoba u-B ngu-5 yedwa, ayingo-5 onyuswe ngo-3. No-A ungula 3x squared yedwa. Ukuba uyajonga kwesi sibalo sethu, apha kwezi zibiyeli zethu zesibini, uzobona ukuba asinawukwazi uphinda sisombulule ngenye indlela. Loo nto ithethe ukuba yimpendulo yesibalo sethu esi. Eyona nto ibalulekileyo kukuba siqaphele ukuba le ndlela yethu ikhethekileyo ithe yasinceda apha xa sithetha ngamanani anyuswe ngo-3. Le ndlela ke sithe ikhethekile, loo nto ithetha ukuba isebenza ngamanye amaxesha. Enkosi.